obadde okimanyi nti mu buwangwa kizira okusala ennyama ng'ogirinnyeeko ekigere ate n'ogiwa embwa nti egirye bwe tuddako eri mu buufu obw'abayizzi kubanga ekyo bw'okikola embwa yo ewuma kyentegeeza mu kino kyesirwala n'ebeera awo nga tekyamanyi na kuyigga. Zebosa Geoffrey Munabusiro, tegeera obuwangwa bwo leero ku mukaaga.